see writing.
Futhi umkhonto wesizwe uma ukhuluma ipolitiki awungathuka abantu. Awungathuka abantu. Ipolitiki okhuluma ngomunye umuntu isho ukuthini? Ngishishimani asanyundi namhlanje ngoba sokukhuluma nangesingisi ungazinzukulu abasakwazi ukunyunda manje ula umela abantu kodwa uyabathuka futhi ngisho umuntu okuphikisana naye phikisana naye ngenhlonipho ngamazwi epolitiki hayi uthukane nabantu benzeni umuntu ngoba lo muntu kuthina noma engale siyamfuna ngala sifuna ukumwina zomwina kanjani kumthethisi ipolitiki efile leyo unless ipolitiki yakhe incane bafuna ukufundisa impela uqinisile awuzuzi lutho ngokuthuka umuntu kwezepolitiki khuluma iqiniso nje ukuthi sifuna ukwenza lokho iqiniso lihlale limile amanga abazisizulu bathi amanga anenyawo emfishane mawugijima shasha khathala iqiniso nenyawo ezinde hamba ze kufike kugcineni sisazobakhipha nje sibafake sibakhiphe abonayo baningi asebonile already latin kungekudala nizoza njengoba ngizwa nje njengoba ngisho nje nizoza kungekudala abaholi impela abakhona bebele phezulu bangase bekhale phansi ngoba abayenzi lento esiyefunayo sifuna abantu base South Africa nina ukusebenzela nina hayi ukusebenzela thina sizwana ingakho nje from time to time iloku senza ama announcement ukuthi lo sisamkhiphile lo senza ukuthi kwabanye sizobachaza ezizweni ukuthi sebenzeni ukuthi benze kanjani kukhona into lapha okukhulunywa ngakho kuthiwa yini iphala what structure for kuthiwa parallel structure kwani ndesidumile kuthiwa khona ama parallel structures abantu bakhona kuthiwa abanye sebephatha nje ibhamu hey badlala ngezulu asiyona le nhlobo ebikhona yama political parties senye inhlobo sifuna ukuhamba ngale ndlela sifuna ukuhamba ngayo abantu abaneyinkani iqhwaga efuna ukuthatha ikhundla ngenkani sorry awunange ngifundisa asikisi yafunda ngifuna nje ukuba nokwazi lokho ukuthi sathi istructure ezikhona okwamanje interim structures are interim they can't be anything else they're not permanent they're interim umunikezwe leso sikhundla bonisa ukusebenza kwakho kahle ukuze sibone ukuthi ungaphatha lo nakwi permanent uma umosha kwa interim kubeke phi ke mase ku permanent usuthi ngakhethwa mina sizwana siyabonga kodwa sifuna ukuthi nazi into eyabangela ukuthi senze lokho sifuna ukuwina ngokugcwele 2/3 majority uma sesiqedile sakha umbutho onenhlonipho ohlonipha abantu abadala ohlonipha isizwe lesihlonipha umuntu omnyama khulumile baba umuntu ontshontsha imali ayifihle kumantrans ekhaya i-IC ayisho lutho ngayo Ayisho lutho. isukela umuntu ongakaze athathe ngishinalithi ulokuthiwa uJacob Zuma beka bekhona laphaya i-IC ngenaphi kwezepolitiki ngoba bona ukuvotisa thina kuphela ukuthi upresident wesizwe kuzoba ubani akuyona indaba yabo leyo kodwa ngoba babona igama lami uZuma ngeke aqhamuke laphaya awunanku umhlolo bo
ewe baba hayi wena uzumbambezela umshini wami ewe baba umshini wami ewe baba hawulethu umshini wami umshini wami we baba hayi wenu yangibambezela umshini wami we baba we baba hayi wena uzumbambezela umshini wami we baba umshini wami we baba hawulethu umshini wami we baba hayi wenu yangibambezela umshini wami umshini wami we baba we baba hayi wena uzumbambezela umshini wami we baba umshini wami we baba hawulethu umshini wami we baba hayi wenu yangibambezela umshini wami we baba